kucibutso c'ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri mu Kibimba niho habereye kuri uno wa kabiri ibirori byo kwibuka imyaka 21 iheze iryo bara rihabereye ubwicanyi bwabaye inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari yatowe mu 1993 ivyo birori byatangujwe n'igisabisho cyo gusabira abahitanywe niyo ntureka hamwe no gusaba imana ngo abarundi bahe ingeso yo kwihorana haciye hakurikira gushira ingori z'amashugwe ku cibutso cabo banyeshuri bishwe akaba hatanguye ubuserukira abavyeyi babuze hakurikira abacitse ku icumu abo mwishyirahamwe ACG Genocide Cirimoso imigambo ya Uprona na Parena hamwe n'ayandi mashyirahamwe inyuma y'ibyo abitavye ibirori baciye bakurikira amajambo ajanye n'uwo munsi ubuserukira abacitse ku icumu yarasavye abarundi bose kuboza baributsa ko hari abanyeshuri biciwe ikibimba kugira ngo ubwicanye nk'ubwo ntibuze busubire hano mu Burundi
muri bine bihe turimo turiko twibuka bacu bahitanye niriho nyabwoko biragoye kubitegera ingene umuntu yonuma agaceceka agatekana ataco yibaza kubizoba imbere yiwe turahamagariye na bene gihugu turahamagariye abaramutswe ikigihugu kugira ngo ibi byose tugomba tuvuga bamenye yuko ataco babivuze ko cyangwa ataco babikoze ko bibandanya bitana umukunzi kumbure n'ubita umwasi
userukira abavyeyi babuze nawe yarasavye ko hoba amatohoza kwiye hakamenyekana abakoze ubwicanye mu Kibimba bose kuko gushika ubu hamaze guhanwa umuntu umwe gusa ku ruhande rwiwe urongoye ishyirahamwe ACG Genocide Cirimoso yarateye akamo amakungu ngo afashe kugira ngo ukuri n'ubutungane bibeho ku mabi yose y'ubwicanyi yabaye hano mu Burundi mu ntumbero yuko ubwicanyi butosubira
inzira y'ukurondera ukuri no gushira uko kuri imbere y'ubutungane idakurikijwe amaraso aguma seseka niho dusaba mbere yuko n'amashyirahamwe mpuzamakungu abay'ibihugu y'abanyagihugu bigenga yo dushigikira kugira ngo ibyo bintu by'amateka mpuzamakungu yemejwe n'u Burundi ntibyibagirwe bikurikizwe hanyuma ntihagire umuntu n'umwe arenganywe mugabo iryo bara ry'ubwicanyi ryiyamiritswe nta n'umwe akwiye kwicwa
mumenya ko urwo rubanza rwarwitabwe n'abantu batari bake naho byibonekeje ko atawuserukira ubutegetsi yari yahashitse